MCP mukupuluma mukuopa chani kodi inu amene munakhala adzulo kuneki kumakambirana kuti mwasankha Chakwera president woleperayu kuti akuimirireni 2025 muona ngati Malawi ndi zitsirwe inu mmene Chakwera zamuleperera apa mukakhala pasi ndi nzeru zanu bwi kumutu ndi uchitsiru wanu mukanena kuti Chakwera akuimirireni 2025 imfa zimene zachitika pasi pa Chakwera simukuzidziwa njara zimene zikuvuta Malawi muno simukuziona kwacha yongogwetsedwa mwa uchitsere kweteye simukuona manyazi ankaka muzikhala manyazi kumayankhula kwa atulankhani ife tasankha Chakwera imirire 2025 amala yake omwe wanzeru zawowa ngati inu mukusankhana ndi Chakwera wanuyo aimire 2025 okay koma dziwani ichi amalawi tu kudya katatu kuja sana kuone mamega famu aja sada aone mankhwala mzipatala akusowa njemberezi kumwalira chifukwa chosowa ma transport ambulance kuti akapereke kulifro chifukwa cha Chakwera yemweyo ora mukunkakamiza Chakwera ali ndi nthumazi itu ndikuwuzeni Chakwera ali ndi nthumazi komanso anadzaza ndi manyazi ndi chisoni chifukwa zimene amayembekezera Malawi sizimene wakwanitsa Chakwera ngati kuli mapurezidenti wolephera pa dziko lapansi Chakwera ali pa nambala 1 osati Malawi yokha inoyi chifukwa nzosatheka iweyo mkaka kaya ndiwe chimwendo mukumamunamiza Chakwera kainu na mai Catherine Gotani Hara mukakhala kuneki kwanuko munayamba kalekale ee Chakwera 2025 boma pali zoti munyadire pamene pa Chakwera pali zoti munganyadire pa Chakwera kudziko la Malawi munganyadire chani muloza chani chimene wapanga Chakwera kupatula imfa njala ndi kugumuka kwa misewu muloza chani anthu wagwira ntchito mboma akulephera kukwanisa ma budget yawo ma school fees kuma university ma secondary anthu akulephera kulipira muloza chani choti munyadire inuyo ankaka inu achimwendo inu akeni zikale inu Catherine Gotani Hara mukulephera kukonza nkhani za mu parliament kuti mumpase munthu woyenerera zoyenerera amene ali leader of opposition mulibize kukasankha Chakwera kuti akuimirire 2025 azikalamulira mbuya anu kapena ife mwaperewera nzeru kwambiri nonse aneki munakhala kumene koko kumakambirana kuti tasankha Chakwera yoke mwamusankha alamulira chipani chanu koma salamulira so Malawi Chakwera wake utiyo Chakwera wake uti amene mungakhale nkumanyadira kuti president dziko ili waliendesa wangolika kumphompho Chakwera dziko la Malawi chimene chikuopsani ndi chani kodi munali ndi mwayi kwambiri anthu oyenera kugwira ntchito zimene zanalipo achina ino kichihana chilima ndesi ndi nena chilima mashini a professor Peter Mtarika muna ufuna u president ada kupasani koma sopano tango ganizirani mulingalile mukamala ngula amarawi yake ati amene muapase Chakwerawo manyazi manyazi mantha muzikhala ni mantha Chakwera siwoyeneraso kulamulira Malawi ndi munthu wokanika president wokanika dziko lapansi ndiye ndi Chakwera ine ndine Lytone Mangochi mukandifuna I'm free no bodyguard pangani zimene mukufuna koma zotsatira muzaziona sinzamvomera kupepesa kwanu.